ubunge uvela uvuma ukuthi wenzile nokuthi uphike uwenzile ubunge uvela uvuma ukuthi wenzile nokuthi uphike uwenzile amanga nothando my baby Yaza kuhlangani Cela uvume
Welungwenzile
Amanga nothando my baby Yaza kuhlangani Cela uvume Cela uvume
Ubhalwe yacisha makipi roshi Lento yenzayo nje baby nkumwa Solo loco mina bengithetha lo Bazongcabangise nje nevolovo Ngikukhipha umoya nami ngizikhipha umoya Abantwana bami kodwa bazosala bo Yabungena ndaba nabo Uthi balala bedleni Esilungu zulu laludliwe Mhlolo kakhabazela imhlolo kaJames Ungalingi ukhulume nje ngikhulumane Last time you said you sorry uzoshintsha Ubani uzwane musungenza umshishi
Ubunge uvela uvuma ukuthi uwenzile Nokuthi uphike uwenzile Amanga nothando my baby Yaza kuhlangani Cela uvume Amanga nothando my baby Yaza kuhlangani Cela uvume Cela uvume
Akungona uvume Nomuthi Noma uvela uthuthe Ungalingi ubuye Bekunje Khuluma nje ungalingi uthule Mawufuna ukuthula my baby Thona uphuma ungaphinde ubuye Mangithi ngiyakhuza Uthi ngikhuluma kakhulu Noma usudiniwe Ukuthi ngigibela amakhumbi Sabikelela abantwana bethu Ukuthi bafunde Mhlambe ngitshele my baby Inoba uyidinga engayenza
Ubunge uvela uvuma ukuthi uwenzile Nokuthi uphike uwenzile Amanga nothando my baby Yaza kuhlangani Cela uvume Amanga nothando my baby Yaza kuhlangani Cela uvume Cela uvume